maso ndokubata ruoko swedera bandiri ndiwe chete unondipa mufaro nyangwe zvikaoma nyangwe zvikafaya tichange ndinewe pandinorara kuhope ndinenge ndinewe makuseni ndamuka ndinenge ndinewe ndongo daiwe Ndamuka